pasika nziza ababana n'urubyiruko bahereje mu misa abasomye abagize uruhare rwose kugira ngo iyi misa ibe koko ituro dutuye nyagasani waduhaye ubucuruzi ariko byose bigashyirwa mu bikorwa n'iyi korari yaririmbye neza n'abatumirwa Pasika nziza, pasika nziza.